Ngizwe izasha zosho umfethu news lo sesibili neshasha ayisenza ukuthi usimama wazodumene ngabhekini olindele ukuba adedele ialbum eshisa phe baye bathi umfundisi olindwa ngeculo salinde ialbum yasimama wazayisenza ukuthi usimama wazogila izimanga utalabhalo atalabhalo atalabhalo ake singenza ukuthi vele adala uthuthu uvake lapha na ku Facebook lokhu zemva kuba etalabhe ungizwe wazi wambhanqa ngisho namakhosikazi akhe imbali uzokhumbula ke singenza ukuthi ingoma kaKhuzani yasusa uthuthuva lokhu zemva kuba uKhuzani emenshini abafazi bangizwe engomeni manje ke usimomoza usenza lokho ke manje wabhanqa ngisho noTshatha nomthandeni imbali singageqika amagolo singenza ukuthi awuvele uzwele wena awusuka nini yena
Jehova ngokuthi kanjani manje nomfazi wakhe happiness this is an advantage Jehova nomfazi wakhe Ngizwe njengoba inoko le happiness ayobathi phela abafazi abawu 3 ukhipha abafazi abawu 4 ake then for umntoya lokuthi nabo ukhipha igcola bekhipha negcola benze zona iqatha lezi ever What happiness, guys? I can't go with my daughter. So.